Ngiyaphicaphica. Bayokuhlekisa kuvele nelo mhlatho ongalazi. Bathi sihlangalunye siyafunga thina singaboqini. Bayokuthela ngenje nemezwe sengwenya buka bayokudida. Bayokuluma bakuphozise bayizimpuku bayokusitha. Bayongibambatha ehlombe ngemuva bakhokhobe bayizitha. Inyoka iyothi sibuza nje iyobe isikade yaqina. Ngaphandle bayakuteketisa ngaphakathi bayakulwisa baziqhuzimbili ngiyakutshela bayasabisa. Yimzimbi yakhangisa izibungu zokhelene ngaphakathi kwazisa ihlaba ingakumisa. Uhleko yenhlinini engubanike yena thina sisomncamisa. Ufike ekhaya lapha kwathi inonkamisa siyabalumbanisa hi ngiyaphicaphica. Bayokushayela ihlombe bancome kanti kusanga umkhakha weziqhuzamehlo sonke sibone. Uyobe usuthi kuqabene ubendle kanti hleze belungekho kwayikona wena udidwa isithombe. Ngifunga ukhulu wendoda abasondelene nabo basengozini obudlula izitha zabo ikhaba bayisengayo. Anginalo nanalo uthando ngokuqhosha mtakamama nangenzondo balembathisa. Bangamabutho ahlome ngokuchachamba kobuso ugadla ngumqubuko ngifunga ukhulu wendoda. La ekhaya kabazwani nokuthula ubaba ngumuzi wamahlokohloko. Ukubhekana ngokushalaza ukufulathela ngokuqala nokuphela kwendaba bangamavaka. Buqamama banamagama anomsindo buduze banokuthula okunesisindo izimvumbumbulu. Baqhwakela phezu kwamakhanda abantu ukuze babone impumelelo mama. Kwakumele sexwayiswe uma kuphumelela sekuyimbi ze sizobhukula nathi sihlome ngiyaphicaphica. Ihubo esingalazi kwasemlolozelweni singabantwana thina azizange satshela ukuthi bayobakhona ngisho ebini ngenhloso yokuthi bazuze bona uqobo besithuka ngelokusithanda. Ukukhula nabanye kuyasho ukuthi sazalwa nabanye ngakho ke siyofa nabanye. Ngakho make singathandazeli ukushintsha kwezimo kepha masithandazele ukuphila kuzo lezimo ngiyaphicaphica. Ngiphicaphica ngentsuma ntsumane imali yamakhanda.